Ine ndi ne Dabi wa Gamanga. Ndi makala ku blanta ya kubangwe. Ineyo sinna bado olumala koma ndina chirobanga ngozi imene ndina vulala spinal cord. Ndi pamene ndina pezeka kuti ndili pa kuchea. Nditachita ngozi zinali zovuta kumvetsa. Ndinaluza ntchito yanga kuyamba kumangu khala. Ndakhala ndikulira maganizo kulingalira kuti ndiye ndiyambira pati. Koma nditasinkhasinkha ndinaona kuti kulira sikungandipindulire. Ndipamene ndinaganiza ndikuona kuti andizotheka pa ineyo nditha kuyambaso kupanganso ma business yanga. Nyumba yanga ni makhala ndekha. Sindimakhalaso ndi munthu wina aliyense koma ndi makhala ndekha. Munthu une ndili ndi maluso angapo ndithu. Ndimapanga ma business timuno timuno tondibwirisira chakudya cha siku ndi siku. Ndimapanga street malambe, ndimapanga ndekha ndikumapakira ndikumagulisa ana. Ndi maluka mabeddings zoyala mabedi. Ndi shop imene ndi saloon and barber shop. Ndi ne makeup artist komaso ndi maluka. Komaso nimapanga nawo fashion show as a model. Sangalala nimapita kunyanja kukasambira nimasambira nitumaluwa mnyanja kusweza kuti naona kuti nditha kutha kupanga.